iqela igodi lithi indlela yalo lokugaya inkxaso lohlukile kwamanye amaqela ezopolitiko ngethuba eliqela ligaya inkxaso luzisa nenkonzo eluntwini. Igodi nethemba lokunyusa amanani alo enkxaso kulo mandla we-Northern Areas eGqeberha.
Our communities have been complaining so much about all of the sewage, you know, that's in the yards, it's in the street. They've reported that like sewage there for the last month or two. The municipality has done nothing yet.
Lo mbutho uza kuzigqatsela kwiiwadi ezingamashumi anesine kulo masipala umbhaxa. Abahlali bakwa-Ward 37 balwamkele ngezandla ezishushu eli qela.
Ndinomama oneminyaka eyi-78 ubudala, ndiza kusebenza ndijonge yena kwakunye nabantwana. Ubomi bam ngoku buzawutsho buqhubeke bheke phambili. Ndifunde lukhulu ngethuba bendisentolongweni.
Lo mbutho uthi uhlobo lwalo lokugaya inkxaso lubonisa ukuba lulungele ukuzisa inkonzo eluntwini. Ndikulwando nomoyi wendaba ze-SABC ndiseGqeberha.